Nikija kijama chibi face kikaza ngaho kadanda bagura ivyo kidanda bagura ibitambo byinshi byinshi igende vraiment uko nari nyene igende sikurikira game kandi niko bari ryari hariho urujwi rurimo none uzoririmba ngo usukura none umuntu nka beef face umba aha nuse turi aho nyene yumvise dukoze collab aho nyene ku matuta beef face none we kubera iki basubaje kuvyivangamwe eske remix ari kura ko bifez ukaza mu ndirimbo konona no muri video gacha wonona mu audio ya ronona no muri clip abandi bamba makostime bambara abamwe bamba maya force abandi bambara nyine utumbuka twase twabye ariko gacunyambarira kweri suplesse kuri costume gacha nako ndaraba emisira umwakoranye na simbizi narindindiye gusa ahantu hato ho nyere uvuga nabi dramatic kuri kwimana je nacha ndabasangiye muri muri rya mwanya nyine nka chance legend foko tuisubiramwo bifez tukure mijwi giwe yiwe producer hindura Joel producer ndagusavye kuremwo ijwi rya bifeze
ndikora umuziki ariko Joel
kuri kwimana Joel ay bro yaba ari gende producer hajya nyene je bingoye gato gusa rujya ruzwi naca ndarukuramwo ni ngoga mvuga ati bifeze kitela ba capitaine gana wowe umuri no miss ndikora bya dramati urya mujama capitaine arakora capitaine reka turabe ingere twomureka ipera ngaha muri staff yiwacu aho tubiye hose capitaine ari nyuma yacu n'umumenyesha makuru w'u mwaka umuntu yoba azi bifeze ahantu aba cyangwa yoba ahura na bifeze nagenda muhanure nibanga mubwira ati bifese kira birarura uzo dabanganya ngo rose kwa naje vyo nayo kubiririmba
ndo ni hajya bifese ari vyo nabi ga
bebe cyane
Yes, ladies and gentlemen, boys and girls, it's another beautiful day, another blessing. Guys, nkuko mubibona uyu munsi rero ndabwira ikintu kimwe. Uyu premierement ni capitaine kuri micro initi wa STV. Guys, uyu munsi urona iyi quartier ndimwo ni mu Ngagara. Urayibona? Aha ni mu Ngagara, nje kuraba baby boy dramati. Bega yaba rugya ndiko ndabona hajya. Oya, je pense que uya tariwe. Baby boy dramati rero yambwiye ati capitaine ni mukiye mu Ngagara. Rero go banabwiye ga surprise aziko ndi mu nzira nje kumuraba. You know, rero no munsi nabwiye ati cameraman wewe rero no munsi nije nifatira kamera. Uno munsi rero mvuga ati reka nje kumuraba baby boy muhira ahantu aba ubwo sujya gabasha ubwo sujya sohotse abwire surprise rwo giba uyu munsi rero nje kuraba kugira ngo dushobore kuyaga mbone ahantu yimukiye uru rupango ngo ryanye kauka kauka shh Baby boy dramati. Baby boy.
Oya na nabirefu ko mio kamera yawe yarujemo. Mio kamera ngo kamera mio micro yawe yaruje sha.
Baby boy. Yo WhatsApp
ni boy. Nini manzu dushi twakire. None wewe.
Usaro na ko ndihuta, na ko ndihuta. Na ko ndihuta.
Kwihuta dushike muhira.
Oya abanzu yindi dushike. Erekana gusanye no mujyango n'inzu yanje bo ntabindi. Aha ni mu Ngagara niho nimukiye uno munsi sina kugwe ko kariho ko nimuka uno munsi niho nkiciye muka eba
baby boy dramati
yo what's up
premier mambo na uri mu kibanza cyiza na
gusanzwe umvize ndakubwira umvize ndakubwira
reka nereka
umvize ndakubwira wowe ni wowe umvize wowe mwoja kwa dramati niho uja kwa dramati ube mu nzumbi niho uja kwa dramati ube muri quartier y'Uburofa niho uja kwa dramati uje nabi niho uja kwa dramati wambare nabi
cyane kibaho
sasa wose unaona ibintu biruze canal plus iri hari inyuma canal plus star times umva byose ndabifite ngai wanje aha ni wanje c'est la maison de moi même nta muntu tuyisanga inzu
dramati yagupangiye ahantu
hafi none dramati karambira ati keti yangu ifo ku iyo nzu ni wayishima yifate nanjye inzu nayishimye ko irimo kila kitu ibintu byose bimwe ndani Imozo zozo nja kwa dramati mukabati kiwe nkatora nkiyambarira fresh ikawaida
mapema
sana
ari aho uravuga ati ngujye mu Germany chawa
chawa umiza akugumbiza akugi abo bantu bavuga ubwo bujambo niba abantu bamwe mbona ndakugwa uko bashonje nubona na simbizi ubuko yemeye erege ko ndaraba emisira aho mwakoranye na simbizi narindindiye gusa ahantu hato ho nyere uvuga nabi dramati kuri kwimana je nacha ndabasangiye muri muri rya mwanya nyine nka champion nka mutozo ari noki inoki zonyene
abiko ndukurikirana uraberewe
frere uyu ni dramati izina mu za drama no nato muti muri tampolize mwe namwe ego bujango mani yambara ivya dramati gusa Iba ita drip.
Iyo ni dramatic. Warayibonye mu ndirimbo ya itampo.
None ndirimbo.
Guys, mugiye commenter.
Ubiriza. Shawana ubu burozi baguma badu. Je no kuri kw'Imana. Ubu ku burozi bambuze bagiye abantu bize amasoro ndabitse. Gusa nta muntu azofa jantoye, nta muntu azofa amenye. Kandi je ndi ho ku bwa dramatic, kandi je nkora ku bwa dramatic. Bro je sino muvugana bi dramatic. Hello one n'ihijya kijama chibi face. Kikaza ngaho kadanda bagura ivyo kidanda bagura ibitambo byinshi byinshi. None bi face ndakubaza.
Kandi je ndiri muri cyafisa makenga iyo ndiri.
Birize legend vraiment uko nari nkeneye igende skirikira game kandi niko bari ryari hariho urujwi rurimo none uzoririmba ngo usaragurika sha hajya ba producteur bafise akazi kagoye cyane gusa vraiment imana Joel producer Joel yarakoze akazi amasaha 3 uri kuramura mixa ijwi ry'umuntu umwe wenyewe ama contract gusa ya Beface oya no kuri kw'Imana ijya ndirimbo nikubera je kuhere ata ntayirimwo itandaba ariko ku bwa dramatic kwanzira ndaba none umuntu nka Beface umba aha ni wose turi aho nyene yumvise dukoze collab aho nyene ku matwi abakeneye iki
rega duhagarara na Frank rega toyi kuko ino mu ngagari ahantu wimukiye nta ntuzenya zihari nta miduga myinshi kumirengana ntabwo
je mba ahantu hagace twe twibirana dramatic umvise aba mu makarte y'induru nduru za bwiza za jabe pe tubangagara ahantu hatuje aga place nyene VIP
aha ni yagufatiye inzira gupangira
aha tubana n'aba boss gusa naje ndo mu boss ku bwa dramatic kandi n'ubu dramatic kambi ati petit yango shitse mu Burundi fire ambere nahi wawe ku hanze nze nda ku visit
araba ahantu yuko ahantu yagupangiye utari none
sasa iyi ni location ni da sans iyi ni location ni umwana avuze ati kwa baby boy ni he ngagara diretema ubu twaravuye muri bwa quartier bwo burofaro wa fam bwo mu kanyosha za gisyo he oya ubu ni gagara toujours moi c'est dramatique ndi dramatique gushika guhera ku kirato ku pantaro ku shati ku mupira ku dread nibagiye amaro ndaki sana soto c'est dramatique ababipinga abatera amajambo bayatere moi je suis dramatique toujours c'est dramatique
needs and needs a baby boy uyu munsi rero ndibaza yuko muri mu bantu benshi bumvirije indirimbo shasha iheruka gusohoka
no jengo manda yumviriza no ngo manda wazana ngo manda yumviriza jengo manda yumviriza Beface none we kubera iki basi baje kuvyivangamo eske remix ari kura ko Beface ukaza mu ndirimbo konona no muri video gacha wonona mu audio yaronona no muri clip abandi bamba amakostime bambara abamwe bamba amaya force abandi bambara nyine utumbuka ritwasi twabye ariko gacinyambarira kweri suplesse kuri costume guys namwe murabizi vraiment murambara amuraba stylish muvugishe kuri ijya style ya Beface mwayibonye gute umva ka kantu king imyaka Beface ubaye mu gisagara kweri ibintu bya ruguru kuguma umupeza we nibiki kuguma umupeza nibiki bro kariyeri yawe muziki yaraheze ubuguma wiruka inyuma ya maje yacu kandi wewe ndabizi nta kintu na kimwe kiza ukeneye kuri dramatic rero ifoko duguha limite uje kure yacu kuko ugomba kutwonera kariyeri y'iwacu twende umwanya w'iwacu wewe washaje no mu muziki nta bishasha uje dabanganya ngo sekwa naje vyo nayo kubiririmba
ndone hajya Beface rimze nabiga bebe
cyane cyane
atari ukuntu muguma mu ibyo mufanana na Beface
ibyo dufana Beface mbe urasha ninde shaka kumenya ibyo dufaje na Beface jeje na Beface dufi ibintu ana sinzi byatari na kanuga
ari abantu barabiyumvira ati baby boy
oya umviriza sikumuvugana habi je mvuga kujya kugira Beface yikosore nejo bundi ihuye n'umwana akuruta itamporize urumva apana kugenda tik tak kwa tik tak kwa ushaka iki wewe uruka iki Beface akeneye remix itamporize ngo ari kumwe na dramatic ito kintu ni gipasa nitwakora na twe dukorane collab ngo dukorane remix gute itamporize ni ndirimbo igire kwize 2 million mu minsi mike ya cyane
icyo
ni cyo kintu gikuru je na Beface dupfa kandi rero azacunga no tujambo jamba zaravuga kuri dramatic twebwe remix twaraye kwinyimye n'ubu naho ufuka mukajya mu ibarabara dramatic nashobora kuririmbana na wewe jame nikiba mu buzima kuko je namaze kuvyonga kandi urabizi bifese kuri drama ati mvuze noni no mvuze yes ni yes twaragwewe inkofero udutwara n'imuzi turaheba uja mu audio yacu urayavyongura yica uja mu clip yacu twambara ibintu bitajanye turakureka none itamporize wowe ikeneye kwiki ni witamporize nta mwanya tugufitiye ko remix na uzoronka kuko haje hariyo erega hari amarangi atabera imbwa hari amabara atabera
nico muramufana
bise none tweke no dufana kubera goma aguma saba collab ya itamporize ni dusha ku mare remix
ashaka igire remix itamporize
isura ya biface na itamporize ubona bisa ni bisa none twomuha remix good erega biface nazi kuririmba nta byazi aguma maze kudedemba twonone indirimbo itamporize igire kwize 2 million acha yica ikwame biface imba ari ivyo jamais ne dit pas la vie il faut quitter pour dramatique ntabwo ntiwize dramatique arize wewe tukurusha amafaranga abandanye ko biface n'ukuri ku imana twebwe tugira tugwe limite n'izugukeneye wewe nibiki na simbizi ni atugwanye none ubu ni wanaka tuvugane neza simbizi wari hagaze ko vraiment warabonye yuko twebwe turenze twe turarenze twe turaba miliyoni aba miliyade qu'est-ce qu'il y a il faut changer le comportement guys umuntu yoba azi biface ahana aba cyangwa yoba ahura na biface nagenda muhanure nibanga mubwira ati biface kirabirarura kuri dramatic na baby boy dramatic hajya nta kintu zuhakura twebwe twumva twebwe twarihaye ibintu twaramaze gufata twarafunze bariyeri ikibambazi naho wosunika ngo dushobora kwa twebwe turi batayo abantu aba babiri imitwe ikomeye cyane twani squatter dramatic acana na dramatic legend foko tuisubiramo biface tukure mijwi giwe yiwe producer hindura Joel producer ndagusavye kuremwo ijwi rya biface
cyabye muhungara ndikora umuziki ariko Joel
kuri ku imana Joel aye bro yaba legend producer hajya nyeneje bingoye gato gusa rujya rujwi naca ndarukuramwe ni ngoga ati biface kitela ba yari kubona indirimbo isohoka nama image general agakuramwo general egaje general yambwiye gutya party ya biface bazingenaga ngoma diamond umwanya wose ngoma nkora vyanga nkora vyanga nkora vyanga kubera iki ijya surprise bi costume nibi nibitabaho osho i costume kuri surprise jamais ico nikibaho tuzuza mu ndirimbo y'abantu bakomeye kandi bajya mu biro rabe ashaka kugira umuntu w'umunyabwenge umunyabwenge ubwenge bw'uburofu ubwo bwenge twe nabwo tuba dukeneye urumva iyo abonye umuntu akoze hitira balinoji yikora gahita kiwe gatoye aho nyene ruraje nyuma kawaida collab ariko dramata cambwira ati ebantu uru rujya murabona ko ruguma rutwinjira sana mu kazi yabibwe ndagusavye ubu tuje tugatoye nyene respect lentement umureke ajemwo umureke tuyiyumva amahoro ales urumva ales ariko kawaida jewe sinari nkeneye ko biface ajya muri jya ndirimbo imistari ho nyine aje kuturirimbira nyimba yari yanyu yaririmbye n'ibintu bitagira sense ariko biface wo udukeneye kwiki ibintu byose tuba dukoze ushaka kwonona indirimbo legend warayononya ariko nshobora kubita squatter indirimbo itigeza kugenda nuko tubishaka kubera deja dramatic arimo ariko yaba dramatic atarimo wewe urimo ijya ndirimbo naho yari gushika
kandi yajya ahantu ha dramatic harano baguma bavuga ati dramatic félicitations
sana wewe english yo iririmba ijya english yo iririmba wana kwanze ngene yinjiye nko mu nyamerika mu petit swaga dramatic se swaga dramatic ni swagere bani ngene indirimbo yaryoheje indirimbo je ndayiraba 10 fois par jour buri munsi nguma subizamo uri muri playlist yanjye ni iri hejuru kubera iki nako se iyo barujya rujya muri tarimo ntayo mba ndaba ako kubera papa dramatic irela ara musique il faut regarder tous les jours gusa je kintu nkeneye je nkeneye biface tumukuremo basi indirimbo igumye ari ryanye ariko rijyajwe rya biface ora najya ama contract aguma ririmba agashiza ngaka kiyemera ngo tende umwami uru mwami wahe toka kure mwami wa ama contract twe tuba dukeneye abantu baba haters tumika bien tugwe kora boya gusa utu twonone ari indirimbo kandi tigeze uri ari kingorongoro
ko bivugo yuko biface yo baracanza
ya canzanga hahe ari macho na deplasma kujya gushutinga so kwa muri twamuze mu mudugo wa dramatic si dramatic ya muza hari na 10 yigeza cha wowe ukura amafaranga yoyo kuturi aho kapitene hari namwe nibintu muza muravuga bitajanye wowe ubona biface yoranga amafaranga yo kuduhemba twebe ahembe dramatic izo rayo zinatoka wewe tuzakuririmbana n'abasani mwambara ibintu byaho vyo mwambara ibintu biri biza morale mwambara ibintu bimeze ukuntu jamais dramati icyo kintu nacyo yigiragira iryo kosa nta n'iryo dramata akora icyo ni kibaho yaraduhembye yaduhembye iki ahemba abandi urya nta kintu nakimwe afise
baby boy jewe premier mwana gusanze muri quartier wanyu ndabona yuko niho warugihe premier
jewe ubu nyine nari sinari nakubwiye ko naringi dramati yaraje kundira frambwiye ati hariho je kwinjira genduraba utore ugire stoke guduze ibintu ndani ni naza nzoza ndamuzanya bahari abashitsi bakeneye kukubona abashitsi bakeneye kubona ambassador baby boy dramati wa dramati tumutemberere nawe nawe ndagukeneye uwo musore guzoburi ngahi wanje urya gapira aho gasukuye ubwo ni wojana uri kumwe na dramati ni wojana
bise baho ari abantu bandika ama comment bavuga ati none urya mu gene baby boy dramati
izo comment zabo twebwe nazo twitaho
ntiturabona ifoto ari kumwe na dramati ntiturabona ibiki none
aha ya
mabeze
ni beze twa turakora beze none no mwanya jena wetse ko turavuga hano no mwanya twa turavuga cya kuri Instagram ya dramati insta story urabe umuntu igihangage kuri kiri kuri story kandi ya post nze jo night yandika ati good night baby boy dramati brother jewe beze a
guys
brave ndaga brave
tuzo kucha tubira screenshot tuyibereke
uyibe urayibone
rafite screenshot
none ni zihari erga zirudu nubonye nubiye kuri story ya dramati kana bibaza katavye babona barabibona ubu rero nsubire kubona batera ya commentaire ariko nababa ndi bara batugwanya ubu turi kumwe bose ni ngangari ni kubazana itamporize ni mwitamporize Nyeni bitu gani? Mugiye muguma mulonga longa dramata kumambia ati peti. Bareke twe tugombe twikorera. Sinajua sini dawa. Turatwika tukatwika tukabemeza. Nta nzara dufise. Nidukenye nitugenda na maguru. Nitukurira bisi. Nidusonza nta nyota naki. Nibi kimwe mu amukene.
Kandi byo byose biva mu kazi gakomeye mukora.
Cyane cyane. Kapitene gana wowe umuhino miss ndiko ndabwira dramata. Ujya mu jama kapitene arakora. Kapitene reka turabe ingenye twomureka ipera ngaha muri staff yiwacu. Aho tubiye hose kapitene ari nyuma yacu. Umumenyesha makuru w'uwo mwaka wenzo gwa trophy kapitene wewe trophy urayikwiye bari ngane ho nyine yego wacereye minota 3 ariko uje ku mwanya wewe nubaye umuntu wa mbere ubonye wanje nta wundi mwanya usa kubona iwanje atari mukuru wanje dramati sasa
ndini wewe nk'abashitsi nabaye bashitsi udashaka yuko boza kugenda
wa na bface je bface wanje nawe nkeneye bface wanje nawe nokwakiye bface fwa Dramati ndagusabye bifese bya biboro vyiwe aza yifukamisha imbere yawe urumva ngo je ngo mushemwe muri projet zanyu cyose umwe na umuzani mu biri wanti gusa ikintu namufasha yego akazi twakamuha ubu uni waza yarafatisha koshiwa nyiba keneye ubugenzi bubandanye ishakoshiwa waza zarayifata ariko kuri stage simwe na zagwanaguri yashu nije nza dagwanaguri yashu kubera ujya mu jama nawe nize samples ujya mu jama nda mwiyumvira ukundi ku
guys
ahanye uwanje na JB face nawe ngene yiwa
aniho baby boy asigaye aba yapangiwe inzu sinzi ko ari maison de passage sinzi yuko
inzu ni iwacu
ari indwimwe
inzu ni indwi indwi guys indwi
no kuri kwimana reka ndabaye
umusazi Je ka wa munzindwe
nta chumuzombora na mwini mbandanye gura gusa
mu subscribe capitaine
yo mikirikiraka
irikiraka
sawa sawa
capitaine gatsikira ngira nkore
guys
gatsikira ngira nkore
gira subscribe
zo kuma ngira subscribe capitaine gatsikira ngira nkore je drama tsikira ndamwemetse iko ndarondera umuntu nkore apankat acha shira ajya kwizera cyandika ko ati akote de maison de baby boy dramati c'est là il faut partir quelque part na hari yasire ko pankat Nonga kumujyango cyose kifuta ya dramati. Ubuvuga ko umuntu wese azocanga abonye ifoto gusa cyavuga ati eh aha ni kwa baby boy dramati. Eh ifoto ya dramati negeza kwishira ngaha ni izina nibe ngaha a. Aha ni mu nzu ya dramati ni mu nzu ya baby boy dramati. Nimugira ubwoba. Aba Babiloni nabo dukerenga. Jemwe ni abantu turi kumwe. Simbizi nawe nyine ndamutumiye azize kunywa cyayi. Bivanye n'ibyo imisi yatanze ejo. Yarabonye ko jewe ataburo fata blague mba nkeneye. Yaremeye. Yarafukamye yaremera avuga ati respect ari nza kurondera wewe. Tabi kuvuga yuko ubu ari mu muryango wacu. Sasa ubu yamaze kwinjira muri family yacu. Ntaburo fata ko tuba dukeneye. Dramati staff ya dramati. Na muntu numwe azo kwigira kena. Ubu Simbizi akaduga cyo kari minyenzi oya kajani kamukwiye uri kwa dramati nsho kugwe mu mutu kaduga ka depa ibyo ni bibaho none haru ega je ntabwo Jemu yanumba abantu baza bagasemerera ngo burero ngo dramati ngo nango ni yashwana ngo urya mu producer wiwe ngo se wakora itso nabwo
ivyo bora bikubwiye
unda mu boro ega mu boro kwa yarabimbwiye
ngo bumbiriza
mu boro kwa yarabimbwiye
jemu ndamubereka baby boy ndamufata gaparte
ariko hariho mu boro kwa yarabimbwiye ndamubwiye ati wowe uri nubwenge twebwe dufise kwanza kontra ni imana twebwe dufise kontra ni juru twebwe na muntu numwe azatugirira bifuka twe turabantu b'imana turabantu w'umutima mwiza twebwe ivyo muvuga ngo ngozwa matingo ashwanye n'urya mu producer ngo nahita ivyo byo gushwana bizova he niko mugomba kuza guteranya mwatimiriyo muturoge neva agatiga tereswe ni imana ningasunikwa n'umuyaga ningasunikwa n'umu Babylon wari we wese toujours c'est dramatique dramatique on top dramatique azoguma akora mahiti imyaka ni imyaka jenze ruhuka kumuvuga dramatique neza mfuye
none sinziriye ngo hamwe yo reka kuyaga neza na John Joelle izo nkubye bimeze gure ntavyo numvise neza
we nakubwiye uko ari mu Babylon kandi urya mu jama ndiko ndamurondi yambwiye ngo jango zangango nangama yemesa mbati kendaje ahari uru TV rubaye baye urya mu jama randi promoter niko rora gwakira abantu bose batugwanya uzogene nawe uvuge gusa ikigongo ndagugiriye ni kubera nyene duhuye ubwiye uko uzoja gukora emission hakiri karutara akora emission yaba amaze gukora emission hono cenda nakwica gusa ro kuri drama to mu jama ari kara umva ni squatter Joel nuwe wacu n'umuryango wacu dramati n'umujyango wanje iske izo beef zizohera he twebwe nta beef twiyumvira urabona wabonye rero arabaye ari Babylon aho kudusabira neza badusabira nabi ukibaho twebwe twamaze gufunga na kare urufunguzo twararana no time yitwa nta beef na muntu azaza kujaganya kwa dramati ico ni kibaho turubaka cyakubaza na Paul Paul nyina horara bakavuga ati eh yewe gaba peti bara travail
bari serie
sasa bari serie
Pole atubwira ati ndabani bafishe ubusa
tudufishe ubusa pole heshima kwako respect wawe twebwe turakubakorera uri papa wacu uri mutama wacu abakugwanya bo baguma bakugwanya twebwe natwe turabagwanya nituba kene duke ne baze bagufukamira bagusabe sore pole yavuze kuri none umuntu avuze kuri mu bimuhore gerageza kumota urabona ni swaga turamota 24 parfait nuri kuri ayumva n'umuntu aza kuri ikiganiro parfait aza kumva kamoto kayo iyi parfait ya dramati yacyavuga ati baby boy kenda wisige parfait nugira ubwa jendu wawe na uruwanje none ibiki niyo mushakara mbe dramati nabe wewe zimuzi naona nambara kera mwebwe niyo murazi yatunaona nambara kera
murazi kuraba yabe
mikoro murazi bumri jewe na hora nuzeke niyo murazi ngene abi murazi ngene nakwaye hafi kugwara kwaje ariko kumenyana na dramati imana ikuru umuntu habiro imana imana ntigera yibagira umuntu nokuri ku imana nokuri tema ndashima kubana narahuye na dramati nkamenyana na dramati naje mu mujyango wa dramati muri staff ya dramati dramati tugahura tukayaga ambwira ati baby boy wowe uri petit frère wanje kandi wowe ndakwemera kandi ndagukunda kandi wowe ndakuba ifore yo kukuhinzoza ndakuvuga dramati ubona kivuga ega dramati navuga nice namuvugira nice numuvugizi wa dramati umuntu ataza kuvyonga nyanya dramati jamais
ari umuntu ndifuze kuduha exclusive sivyo kuko we urazi ibintu byiba biri kwa dramati kenshi muri kumwe ari mu Burundi muri icarana mukayaga
sasa
sigatera inkuru indirimbo zi urazi zitarasohoka
neza cyane kandi nizigiye gusohoka ari indirimbo ya dramati urana iyi ariko arashutinga na Juno mu Rwanda ndabahaye pole no kuri ku Imana abafite uturirimbo tubaye baye ni bare kuri hakireka kuko twa nitware kura na ndirimbo nimwe muzo sakumba twebwe tuguma twaturire cyo dukoze ni iyo izo kuza 1 million muri deju sindiko nawe babwiye dramati cyana na dramati naho yavuye naho yavuye nubu aho yavuye nyakubaha Big Fizzo aravuga ati generalize umwana narahaye umwana ikigwa n'ikigwa cyarafashe dahero natwebwe ifoko tugira kuri ryaragi ifoko tugenda twemeza mutama Big Fizzo avuga ati genda afisa abana nigishije ndafisa abana nareze ibi bitaba by'ibife simba byarerewe he numba zemba babituye he acha umuntu koro muziki apana kuzutwiruka inyuma uzutwononera ibintu byiwacu ntitugukeneye n'amasoko yacu ubu ntitukeneye kuyakubwira dramati jeme ngano na jeno mu telefone dramati mama wangu ntitugira ngo bife se jeni sinzi nibintu bari udukeneye bituganiye bife se ushonje niwe uvuga ko ushonje tukakugabura
ndudi je urazi kintu kibura goma ndakubaze baby boy nuko ya majambo ya warandenze baby boy zoze we ntuhu n'umwanya umenyesha makuru
avuga nawe ndaguye umwanya gute uyu ni umwanya wo kuvuga ibikorwa vya dramati apana vya bintu ibikorwa vyo bimenye ucugumuza na ma presentation ngo karaka kana kiki Eh, nawe wewe uno munsi uzozuritwa capitaine dramatique. Na burofa. Sasa.
Boy, exclusive ngine yuko makuru umuntu wa uri kenshi, uri kumwe kenshi na dramatique, mwa muri kumwe kenshi mupoeshanye. Ndabona umunyeshuri hajya.
Yo bro njo. Kwan.
Wewe watubiye ngo witwa gute?
Abien.
Abien ubahanganye mu ngagara.
Eh muri sisi.
Muri sisi. Dramatique uramukunda
sana.
Urashaka kumwumva ijwi.
Adele dramatique. Wewe urakazi.
Eh.
Utwo bw'abantu bose ni dramati, 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 dramati.
Basi
nasaga matuko na watu. Cyo twafise abantu, twe nitugira aba Babiloni, abana, aba bebe, aba papa, aba mama, aba shushu, aba tama, aba jene, toujours c'est dramati.
Ikintu cy'anyuma nifuza ko turangiriza ko baby boy, ndifuza kumenya, muhora mubonana kenshi na dramati.
Akawaida. None wa n'umusiganje gutora kanoti.
Ego.
Sasa c'est dramati.
Ikintu nifuza kumenya n'abantu bafise amatsiko bifuza kumenya. Ni Muna Warda. Ubucuti Muna Warda fitani ina dramatiki.
Urana Mona.
Eh, muri kino gihe.
Urana Mona.
Tukibona amafoto menshi.
Sha, twe muri imisi yari umujamaika yatuvangi. Ariko naso, mugiye umusaza adahari nga. Mona akora ivyo yishaki. Ariko ndabitsi, je je nabwiye Mona, Mona. Uko yarenga ibigero, uko yarenga ibigero, ivyo bintu bireke, bi stop. Uri umwana mwiza, ufite ibogare, dramati. Eh? Ha mu gacutangura nyene, aha naha naha out out. Ibintu byo kujya out nabyo dukeneye. Tuza. Erekaze bari ngaha mona dimanche, dramata zashika ngaha dimanche. So turi kumwe na Mona, so turi kumwe na dramati. So turyohewe,
muzo muri kumwe na B-Face.
Ah, B-Face aze gukora iki ngaha. Rwaca urofa. Wo kuzana B-Face ngaha, inzu yanjye wana B-Face yo jam.
Guys,
rekaze
ngaha.
Kani wa majengo manyani?
Bye bye.
Wa hindo wa nini? Ndio kuma bye.